Ni combate ni pate yeto yote mwaga mbolea tupate katoto tusa baba ya moto kimoko
nimekusikia oh mama watoto nakanyagia mix up tokoto yonga mama ya moto kimoko
what's the time now.